Yeah, I get it. But Baba Serasbonisilo, Tiana, he disapproves. I don't think there's anything worse he's gonna do.
Baba. Ma. What's going on?
Yeah, Ibo. You're not the local Mugana, you know, but then first cut a city and you want to. Huh? Someone we auntie.
Someone.
No, ma would you?
Bafana bam ngoba ningafuna unimamela ke mina ke ntheke hayi manginibiza umkhosi wami umamakho akazothetha nani mhlawumbe xa ukuthetha yena kwavakala
uyazi ntekizeli la inina nobabili engifuna ningitshele kona ukuthi Ubundindo abobufebe bani bobenzeka laphakathi kwenobabili.
Please, please, please. Akekho febe lomunye, akubukho febe benzakala. Angazi ukuthi why futhi sikhuluma ngale nto manje.
Andile, Andile. Imbeko. Umkhosi wami, mamazala kuwe lo enhlonipho.
Honestly speaking, this is exhausting.
Yazi niyangimangaza. Zolo lokhu nasimeme. Kwenguzunga yetende ngaka emhlophe kwa bashe ifungo zabo bathi bayathandana kwasha kwacima kwavutha amalangabi wacula ke lo wami le ngoma yalomfana bani lo uvusa imuzi nova lo wathi lo ngisho uthande enginalo soze luphele kusho lo seluphele manini
cha ma uthanda liphelanga banandile siyathandana okay she said sesivumelano sasathi sinqumo sokuthi we can see other people
ufeke
ingalo kaSathane uqobo
Ngoku
nike nayizwa kule nto eniyenzayo. Mhlambe nizama yini isithembu noma nizamani?
Cha ma, akusona isithembu leso. Okay, the whole idea of open marriage ukuthi noma sishadile sivumelane ukuthi sibone abanye abantu because we still find other people attractive and desirable.
Fabe Nkosi.
Uyazi ngiyayiqabuka ke le. Uyazi njengamanje anginazi ukuthi into enicabangayo. Kuphakathi kwento ezimbili. Uthatha isithembu noma uyafeba. Awuzithathi zombili lezi zinto. Hayi hayi hayi. Dikani iyaphela lento. Namhlanje njengamanje iyaphela yonke le nonsense.
Umama uthethile ke.
Nifuna ukusihlekanisa nabantu. Hayi ihlazo phela leli.
Ngenjini, ngenjini. Sabiza abantu.
Ixeqeza nithi
imlaba.
Yona leyo.
Manyala.
Hayi. Ngiyayiqabuka ke.